Kei te whakarite ngā mātua o tēnei a tama nei e toru ōna tau, he mate ira rereke tōna ki te hīkoi i te whitu rau kiromita ki te kohi pūtea hei hoko i ōna rongoā. Kei roto ngā mātua nei i te ope kātua o Aotearoa, me hari rāua i tā rāua tama ki a hitrairia rāno ki a whiwhi ia i ōna rongoā. E 56 manotāra te utu. I kōreroa Eruera Rerekura ki ngā mātua nei, mā tā rāua tama ara me tā rāua tama me ki me Elijah, i mua i te hīkoi nei, ara tohu marau, walk for wonder boy, ka timatara a tērā marama.
Kei te awhina tia ia ki te hīkoi, i te mea kāre e tae e ia i tōna kotai. A koe nā tete i paku wero kei mua i te aruaro o Elijah, toru me te aurua ōna tau, rātou ko ōna mātua.
He has microcephaly, which means he has a small brain, and that basically affects the rest of his body.
A tāpiri atu ki tērā, e kā pō ia, ka whāngai ia ia mā tete i ngongo, a te kaumā whā āna take auora. Nō reira, uri ai ōna mātua ki te maria, kia awhitia ai tō rāua tama.
For Laura and I, it's about giving Elijah the best chance he can have at life, so you know, fundraising for him, something we can't afford.
A ko tau utu, e 50 manotāra. Kore kau e raumi i te whenua nei kia awhina i āia. Nō reira, me āre a Elijah ki ahitreiria.
So we are taking him to... We're taking him to a place in Sydney called the Napa Centre, and there they do intensive blocks, so 3 weeks with the therapy at one time, and they do a mixture of traditional therapy and then another type of therapy called CME.
E whai ana tēnei takinga i ngā rongoā kua riro i āia. A ei tōna māma, kei te pakari āre a Elijah.
When we first went, Elijah couldn't sit independently, and he's gone from now being able to sit to almost crawling into walking in the walker. So each time we've been, we've just had a huge, huge improvement.
Me te a, ei tā te tukurua, nō raua tonu te maringa nui, e tautuko i ana raua e tō raua whānau me te ope kātua.
Lots of whānau involved, mahi as well, so plenty of NZDF support on a daily basis. I've got a very supportive boss as well, and the army has always been a good supporter of ours.
Ka timata te ikoe, walk for wonder boy ki te whanganui ātara, a kaoti ki Tāmaki Makaurau. E whakapono ana te papa o Elijah, kua rite ia mo te ikoe roa.
Hopefully I've done most of the base fitness overseas and previously in my career. So just, it's a matter of, I guess, maintaining and staying injury free now.
Ka timata tawa ikoe ai te 13 o Pautū Terangi. A me e mea kataia e koe te tuku koha, aere ki te ipurangi, give a little, hashtag walk for wonder boy. Eruera Rerekura, te karere.